Sanibonani la uwanisho phakama ndingelelo osifundo. U-DJ Tira ulokhu eqhubeke njalo nokuveza ubuntu ebantwini bomphakathi mangakubo sasingasho-ke sibala intsha akayinceda kakhulu ngoba ubona nje mbukeli wethu ebeyothengela ingane esafunda isikole ibanga leshumi nanye. Sithi nje uTira aqhubeke njalo nje nokwenza okuhle eveza ubuntu. Kanti uzokhumbula mbukeli wethu usake waveza ubuntu kwenye intokazi eyayilokhu icula izama ukuthi beyinake ukuthi izothathwa icule okwakuwumabhodlela, intokazi yale emakhaya. UDJ Tira-ke wasabela kule ntokazi wayisiza bakhipha ingoma yabo eyayisukulwe yiyo le ntokazi oyibonayo nje la mbukeli wethu. Sacela nje mbukeli wethu ungakhohlwa-ke ukulayika nokusubscribe kule YouTube channel. Ngiyabonga.
Manje igama lakho uba igama lakho?
Kufezile ngamaZulu.
Magebo.
Magebo. Stage name.
Sizoba umabhojana noma unomawini.
Come on. Hey, Moses, awudlale lapho.